Niavundi wadansira nanumba Wazamanoti Zue mbalinami My darling I need you long Uenami Hakimungu nakupenda Nobody can see you long Uzewami Uziume wakupenda Oh wazizeleze Inukupeke tukono